I'll take time to create them for you. Mokuma, you are a chosen, a special person in Pilu.
So, Ngoba umisile ezinye zezinto okufanele aziyenze. Wathi ngifuna ukukhulisa le ntombazane yami. UNkulunkulu angigcinele yona ensukwini zokuphila kwayo.
Hallelujah.
Ngihlanganise i-10 years.
Hallelujah.
Let's see. Come on. Give me one.
Emva kwalokho uNkulunkulu empendulile wambeka wamyisa ethempelini. USamuel uba namaphupho namavision usendlini kaJehova at the age eyoung kuye. Anything odedicate kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyayiprotekta, uNkulunkulu uyayikhulisa. Haleluya. Ayikabi ngonakele ke bafethu ngoba ngizaze ngiphumela kuprogram ngoba ngithanda le nkosi iyangithanda kucala. Haleluya.